كوبلان أهانا برايم منستر كي هوري إيه سوماليا دكتر محمد عبدولي قاس لسو دوية مهمة ده هل كان أسوي معاني قلبته وحوايه ده فر أقول ترى قلني إنه كسو بانديغو وحقابت كيسي إنتو كجري دولاد سوماليا يحلي جيس وحبرشادة حصل كي أسوى ماري دباتوين كلا كل ماي يسودو أغابا حي وحاسو دمائي سرمبوغا يكو أركي دونتان هذا الكون وينو فرنيا هاي حفلتنا وينو فرنت هاي إن شاء الله بإذن الله وحارة وإنا كسر دويو أحمد يماني أدوذ قرن إيسان أو أه شيخة ابن تيمية أكساكت في الأرف تركي هور إلى سر دويو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرت هورة ولا له هنا خبرة دويو إلي سبحانه وتعالى قل يسك الله كقاضي خيرنا الله وبدلو إلهي سبحانه وتعالى هو دين ذلك سنو بالباديو وليس كانك قاضو طلبات دكتورك وسودوينينا ويلكم تو كولومبوس على عين والراس نزلت أهلا وسودو وسودوينينا إن شاء الله مقالة كولومبوس هذه هو سودوينيسا وانت أذن أوه فرح سنة هاي عمرينا سياسي وأوه الرئيب بوق تاريخي سقروا مغلق جنين ذلك عدانك يا قرى لك سياسي وغرى قرى أد ينقوم أد علمينا إن شاء الله قالوا حرقينا تاريخ في عن إني نقطة إن شاء الله تعالى مركين تسكي قدبو ولا شيء فوق تريد روما هدع لنا إذا ما نحضورك وحان ربي إن شاء الله تعالى حصوصين ير إن شاء الله إن إذن حصوصين لأن ما يشنا في المركي لما بخاف يعني إليس حصوص إلهي سبحانه وتعالى حديث كي أرى مصوص صلى الله عليه وسلم ونوش هيقي وقدر دار مي صاحب كيسا معاذ قدر دار مي وخير يا معاذ اتق الله حيث ما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمعوها وخالق الناس بخلق حسن نبي قلاي وحوسي جوامع الكلمة كلمة قاقاوة لكن معنى بضل له اتق الله حيث ما كنت ميل والما جوتي إلهي كبق فير الله والإبري وآه ميل فسا جوتي إلهي كبق إبن آدنا تهي واقل دنتي صوم ما هم وأتبع السيئة حسنة تمحوها داقل دنتي تولبها كالغة مقلت كالغة وحوناك سمي ويترتريسة رحمة إلهي تمت هاي وخالق الناس بخلق حسن ذات كان أخلاق وناسا أولا دقن إسلامك وحونا برا مركز أخلاق وناسا إذا كونا سا أولا دق من أيون برا إلى سبحانه وتعالى دنبينا على أفهم خير الله ممكن مرقواد مرسل بحال دكتور روح علينا سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحانا لجوك تمرتي وأصير أوفيشياليسكا أنا قوى إسكو هرينا عاونا وأسلسي جوغينا وحانا ربا أيها سا إسكا قدر نمرك أوغو هرينا أيها إنا مارك تي يان أييرو وحيوا يان سيديغا كونسل ممبر كونسل مانوريمي وكتر سان سيديغا iyo iska siyaano ah Franklin County Audit ka baan la jooga sidoo kale waxaan la jooga Jason oo ah state level manager ka Banner Jason Banner yaa taageeraya marka waxaan rabnaa asagana waa u yeeraya in maaragtay maadaama aan dalka deganahay inaan wax isku darsano waaye soo marka waxaan rabnaa waxa aan kala bedelanayna inaan ka hadalno haddaan u codayna maxay noo sameynayaan insha Allah biinillaah marka waxaan u yeerayaa Riimi waxa waaye waa qof oo maaragtay Soomaalida u dhow saaxiib buu leeyahay wuu nala shaqeeyaa markii hore waa loo soo bandhigay inuu asaga noqdo in waa loo nominate gareeyay looma codayn in sidiga u garatay inuu noqdo council man marka hadda markii labaad uu rabo inuu cararo waayaan marka Riimi can you welcome on the
Good afternoon. It's a pleasure to be here today. I want to thank Cawthor for inviting me today. And on behalf of my colleagues at Columbus City Council, it's a pleasure to meet all of you, to be here to meet Dr. Aligas. We appreciate you coming into Columbus and sharing, you know, your time and signing your book today. It's wonderful to have everybody here, and we're very happy to be a part of the community. So thank you so much, Cawthor, for asking us to come by, and we look forward to a great afternoon.
Haddana waxaa ku xijineyna Estesiano Michael oo ah Franklin County Auditka baan ku soo dhaweynaya waxa waaye aabe dhalay hal wiil ah qof kasta waxa uu qoray halkan ayaan ku soo qorayay he has been all sidoo kale kursiga uu ku fadhiyo wuxuu ka maqnaa 80 sano almost 80 years wuxuu ka maqnaa dimuqraadiga هذا دور شدة هذا تلقوا رئيس أو دعسة وحكوا بولسند مقرات دقينة كرسي قاعد يبقوا عشدان مركات أي ديارس ما أنت أسرع يا خفرية وفي ديار ريا صومالي ذي نقول شقيه ملك الاستسيان ولا كلام.
Good afternoon, everyone. Bring greetings on behalf of the Franklin County Auditor's Office and Franklin County Government. I do want to mention the Councilor Remium is being a little humble. So he's dressed that way because he's on the ballot on Tuesday. And so he's been out all day today knocking on doors, meeting voters, and reminding folks we have an important election on Tuesday. He also has been an outstanding champion of our Northland community, which is one of the most diverse areas. And so, Prime Minister, I want you to know you've got a great gentleman sitting next to you. Couldn't be more excited that you're here. Thank you for taking the time to visit our great city, our great county. On behalf of all of our county government, welcome. We're proud that you're here. You always have a friend in Franklin County government. And please come back and visit often, and hopefully it'll be a little warmer next time. Again, Michael Stenziano, thank you for the opportunity to be here.
Thank you, Stenziano. And haddana waxaan ku xijinayaa Morgan Herbert oo ah Congresswoman u cararaysa district-ka 3rd. Kursiga ay u cararaysa waxaa joogta Joyce Berry ba joogta. And waa hooyo oo African Americana. And sidoo kale hadda gabadha xirta kursiga inay badasho iyada oo rabta inay caawiso dhalinyarada, youth-ka iyo dhamaan dadka kale. And Morgan sidoo kale waa friend aniga ah saaxiibanahay gaarka ah. Morgan Herbert, welcome to Calderia, please.
Hello everyone, thanks for having me and welcome to Dr. Adidas for being here in Columbus. Also apologies again, yes, for the weather. It's not a great warm day, but we're happy to be here nonetheless and it's warm inside. So I'm Morgan Harper. I'm running to represent the 3rd Congressional District of Ohio in U.S. Congress. And you know, we're especially honored to have the doctor here today because I think he has a lot to teach us about leading through very challenging times. And I believe that we would all agree our nation is facing very challenging times. And so is someone who confronted al-Shabaab, that you know led Somalia to democracy and through famine, we have a lot to learn and we look forward to hearing from you. And you know, just very briefly, running as a grassroots candidate, I'm excited to learn from someone who understands the importance of one vote and that we really, in the people, in us, we have more power than when we truly know, and when we come together, we can do great things. So thank you again for having me, and I'm excited to be here, and welcome again to the panel.
Haddana waxaan u soo laabanaynaa Soomaalida waxaa jira close friend professor ay daktarka close yihiin laakiin waxaan rabaa hal mar inaan ka hormariyo Dr. Jabriil oo gadaal ka arko. Dr. Jabriil, ku soo dhawaa.
Bismillah. Assalaamu alaykum waraxmatullah. Waa idin salaamay dhammaantiin. Waa ku mahadsan yihiin dadka hawshan soo qaban qaabiyey Kawsar, Dr. Cabdinuur oo runtii magaaladan hawl wanaagsan iyo dalkaba ka haya. Waxaan soo dhaweynayaa ra-iisul wasaareheennii hore, madaxweynihii dowlad goboleedka Puntland, Dr. Cabdiweli Cali Gaas, oo runtii marti inoo ah inoona sida hadiyad qiimo badan oo ah buug uu ka qoray waaye aragnimadiisii Soomaaliya laga soo bilaabo dhalashadiisii ilaa iyo intii uu xilalka hayay, marka laga reebay intii dambe oo hadda joogay Puntland. Runtii buugga waan eegay oo akhbaar ka hor baan yara akhriyey. Waxaa ku jira macluumaad aada muhiim u ah oo ku saabsan xilliyada kala duwanaa ee Soomaaliya soo martay, xilligii dimuqraadiyadda iyo aada u yaraa laakiin xogogaal u ahaa, xilligii dowladdii militariga oo ku hana qaaday intii burburku socday, dowladihii ku meel gaarka ahaa oo aada uga dhex shaqeeyey howlahaas oo dhan buu si tifaftiran uga hadlayaa. Marka waa buug wanaagsan, ha la iibsado. Qof walba dee aragtidiisu leeyahay oo sida wax u arkayo asagu iyo siday la ahayd oo abaartiisu ahayd ayuu qeexay. Haddii wax kalood ogtahay xoogaha ay jirto waa un taadii barbardhig, wax ka faa'iidayso, wax ku darso, wax maaragtay ka bedelo. Waa wax wanaagsan in maaragtay kahor taariikhda gala uu ka tago. Marka waad mahadsan tahay ra-iisul wasaare soo la dhawow. Dhammaantiin waa idin salaamaya waana mahadsantihin.
Professor Jabriil, aad ayaa u mahadsan tahay waqtiga oo yar awgiis. Waxaan rabaa hadda inaan kusoo dhaweeyo Philip Pisa, close friend of Dr. Abdulwali Gass. Can you welcome on the call? Please say a few words. Yeah.
I met Ali many, many years ago, and we worked together at Niagara University. And I feel quite honored that he spent time with her, and I know him. We had many interesting discussions about economic theory, and the difference between he and myself is that he knows the theory and put it into practice. I just talk about it. Thank you very much.
qaabka aan caawa u shaqeynayna waxay ka duwanaan doontaa qaababkii hore xafladihii aan aqoon jirnay maadaama ay ka duwan tahay tahay book signing event waxaan rabnaa inaan maaragtay hadalkeena soo koobno hadallada kuma dheeraanayna martida basaa siinaynay maxaa ku dhahay hadalka marka hadda waxaan rabaa inaan maaragtay shaqada u nimaanay oo runta ah inaan gudaha u galno waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo dr cabdinuur oo ku soo dhaweyn doona few words inuu ka dhaho halkan ujeedada xafladan iyo maaragtay sababta isku imaanay.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Greetings and good afternoon everyone وسلامتي ولا ريال قلب ونكسن It's a pleasure to be with you here today Before I start my presentation inshallah I want to acknowledge some guests of ours that have been part of this community for a long, long time. And I want Professor Waters to stand up from Denison University. A good friend of this community. She is always with us in all of the activities that we do. And these are the friends that go, you know, for a long way. So good to have you and good to see you. I also want to introduce a good friend of mine, Professor Mike Compton, of the Columbus School for the Arts,
Art and Design.
Professor Mike Compton was in Somalia in July, and he attended a conference there in Mogadishu. We stayed in the same hotel. He has great experiences of Somalia that he can tell about and talk about. He was there when the major event that took place in Mogadishu, the mayor of Mogadishu was killed. He was in Mogadishu. We were in the same hotel in Mogadishu, hearing the story of what happened at the mayor's office. So it's a pleasure meeting Mike, and I'm seeing him today for the first time in Columbus, a city that we both call home. So good to see you, Mike. And there are others, but I can't see. The lights are preventing me from seeing you, so please forgive me if I overlook. Now I'll change the discs to Somali, if you will excuse me. And Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walaal, so do wada, garab wanaagsan, walaalkeen Professor Abdulwali Maxamed Cali Gass, ku soo dhow magaalada Columbus, Ohio. Columbus, Ohio, waa caasimadda gobolka Ohio. Waxaan nidhaahdaa the heart of it all, baan nidhaahdaa state of Ohio. Columbusna waxay ku taallaa centerka, waxay ku taallaa, waa magaalo yar oo runtii soo dhoweyn leh. Aniga waxaan soo degay many, many years ago. I moved to Columbus in January 21st, 1986. That was the day when the Challenger exploded. And I don't know if many of you remember when President Ronald Reagan stood up and said, oh my God, I was on the road called Summit in Columbus, filling an apartment. And you know, Summit has always been a tough place to look for an apartment, but I was new, who would tell me? And then I went to the neighbor and said, is this a good neighbor to move into? And the guy said, I'm trying to move out. And that's the story of Summit, that ended. So this is a beautiful city, Mr. Abdulwali. We call it home. Many Somalis have called here good home. And they found a good living, a community that's welcoming. There is no city like Columbus, Ohio, in the United States. So let me just say that you accept Buffalo, which you may read. مدحويلي عبد ولي وحن كسر هذا شغيله سوماليا وحوها وزير كي قرشين تا يحرر كعالمية بريجان أنا جانا ها وزير كي حبر شد يتعلم تسارع إن وحى برايم مينستر نوبا ده هلا بدي النبا إن برايم مينستر فرماجو إن مدحويلي إن الشريف شيخ أحمد وحوها مدحويلي هي إن دلكا إن عبد ولي وأني ما رنتي إنتان إسالس برنين وحن اسمقيني نوراشي دكتور هودن سعيد عيسى وحاسكي حال عبد ولي ويدنا بي اتش دي ايكونومست يعني واد غير غير فاميليز صومالي وحاسكي يو لو قف اي بانت وحبرتين مركا امريل براور اوف ذم دكتور هودن عيسى ايا وحي كبحدي اوهاي يونيفرسيتي يا ودا دغنا اني يدا ماسترز كا ودا قادني اوهاي يونيفرسيتي لفولنا وحاس كل جرنا الجامعة ده لفولة إن يعني حكوا ده برنامج لكن إيه ده يوقع القالس أنا إن الجامعة ده أوهاي يونيفرسيتي هذا أنا يقول ربا أوهاي ستيت لي أوهاي ستيت إن أنا هذا أيوة حيقول تروار دي ماجستير قال إن أوهاي يونيفرسيتي هم أوهاي يونيفرسيتي أيوة حلا إنترناشيونال بروجرام يو ديفلوبمنت يو أفريكا يو هولها سأد وقف عند ولو إن هالك النوى إن أمريكا كجرم بمارتي كشغين جدي بريجاس marka ina abd wali waxaan si fiican isugu baranay shaqada runtii waan imaan ku bartay inuu yahay in qof aad u shaqeeya dadaala ina runtii ina dhaqamo maratay dadku aysan ka aqoonin laakiin markii aad la shaqeyso aad arkayso uu leeyahay in Soomaalida marka loo sheego dhaqamada wanaagsan qofka loo sheego badana waxa leeyihiin man hadu nifaa baata walaa qabashii salaaka anigu waxaan aragnaa waa wax kale marka ina runtii ina waxaan wada joognay Kampala berigi in dalku in isbedelku ka dhacay waan isku fikrad baan hayn isku mowqif baan hayn in salaad baan wada dukanay istakhara wada sameeyney in si in arintaas u dhicin in dagaal baan u galnay walow Soomaalida iska aaminsaneyd in Cabd Weli inuu maaratay dhan kale kaga jiray laakiin aniga isaga dhinac baan ka dagaalamay same battle baan hayn na rutina in barnaamijkii aan wadnay oo ahaa in la fashiliyo muamaradaas meesha muamara ka socotay na aanu badana ka hadlo arrintii ka dhacday in Kampala laakiin muamara yahay na muamaradaas waxay ahayd ballankeenu aniga Cabd Weli intan idaacadaha istaagno inaan iscazilno galab intaysan muamaradu aysan xaqiiqoobin na saacadda weynu shaqayn weyn na kadibna isbedel baa dhacay na isbedelkii baa saas ku yimid marka waanin runtii in howlo badan aan soo wada qabanay oo wixii buu marka buu qoray Soomaalidu waxba sheegan laakiin waxba ma qorna anaga waa la yiri in waxba aan lahayn laakiin waa tradition cusub in qofku uu khibradiisa wax ka qoro runtii waxaan isleeyahay in waxay albaab cusub furaysaa hadda qof walba wuxuu og yahay inuu qoro macnaheedu ma aha waxa qofku uu qoray inay sax yihiin ay boqolkiiba boqol ay yihiin laakiin waa perspective qofkaasu sidii asigu u arkay ee asigu ula muuqato unbuu wax ka qoray laakiin waxa laga yaabaa qof kale ka soo horjeeday inuu si kale u arko marka waxaan isleeyahay buugga haddii qof uu isdhaahdo perspectivekiisa mid ka duwan aan leeyahay macnaheedu ma aha in kiis uu khaldan yahay ama kaa uu khaldan yahay labaduba waa sax ee adiguna qor perspectivekaaga adiguna qor طبعاً وحي أطلع دكتور آخر سنة أطلع إن وحي صحها وبوكا كقرنا أما تاريخ دي قرنا إلا كلاقات لا يبرير إذا ما خاطر في مريكا كا دك بدل ما بوكا بوكرة everyone بوكرة علوم تلا بوكرة دين تلا بوكرة تاريخ تلا بوكرة مكولاش تلا بوكرة نبى بوكرة بوك كوس أبسط مكولاش مركب معناه إذا ما أها إن إنه قفقة سوحو قري أي تهاي waxa halka kasoo dhigay marka waxaan islaayahay ee Cabd Weli waxa laga yaabaa hadda maadaama uu yahay waxa loo yaqaan trail blazer oo hawshan uu bilaabay in dad badan ay ka dhex arkaan waxyaabo badan oo maaragtay aysan ka helin ama aysan ku raacsan aniga laftayda waxyaabo badan oo ku diidanahay jira laakiin waxaan islaayahay waxay u hari doontaa taariikhda Soomaaliya in dadku ay yiraahdaan alay lahay buugaas Cabd Weli uu qoray boqol sano ka hor ama konton sano ka hor waxyaabo aan u baahnayn inaan ogaano oo maanta sax noqdo ayaa laga yaabaa inuu ku jiro haddii Cabdinuur qoro oo Faarax qoro oo Sahra qorto oo Cusmaan qoro oo Hebel qoro buugaagtaasi waxay noqon doonaa qaar inta la isku fiiriyo lagala soo dhexbaxo wax maaragtay muhiim. Marka waxaan idinku guubaabinayaa walaalayaal inaad ogaataan oo keliya qoritaanku qofku wax qoray. Anigu waa hadli karaa, hadda siyaasada waan ka hadli karaa, laakiin waa perspectivekayga. Qofkii ila fadhiyay meesha, ila fadhiyo shirka, ila jiro, waxaa laga yaabaa inuu dhinac kale wax ka arkay. No one single opinion is correct. Hal qof raygiisa ma saxna. Laakiin aarada marka laisku daro oo hebel nasaan uu yiri, faaracna saan uu yiri, zahrana saan ay tiri, marka laisu keeno ayaa cilmi badan ka soo baxaya. Marka walaalkeena aan siino fursad oo xikmadiisa iyo caqligiisa iyo taladiisa wax naga siiyo. Waa khabiir, khabiir ku ah cilmiga dhaqaalaha, macalin kasoo ahaa jaamacadda xalidahaa Buffalo, kasoo shaqeeyay Soomaaliya. Runtii waxaan cabdiweli aad maaragtay uga helay Soomaaliya wuxuu tegay isagoonan jaga haysan. Wuxuu ku tegay dadkii ugu horreeyay uu ahaa oo qolooyinkan oo UN tamaxay magacooda JNA-da barnaamij waxaa loogay jaamacad inuu maaragtay Puntland uu howlo ka qabto, galaasina ka dhigo kana shaqeeyo. Waa intaanan dowladnimada loogu yeerin, intuu Buffalo ka baxay ayuu wuxuu aaday gobollada. Marka tiiba marka waxay keentay inay siiso fursadihii kale oo isaga dambeeyey. Dabcan wax badan wuu hagaajiyey, wax badanna wuu helay oo khibrad buu leeyahay. Inta kalena waa dhammaystiri doonaa walow hadda ayadu diila ka muuqata maaragtay inuu siyaasadii annaga iyo rag kaloo ka yareer uu ku daayay. Marka waxaan leeyahay walaalkay soo dhowow, Columbus kusoo dhowow, dadkan aad u jeedo waxay soo dhaweeyeen madaxweyne Xasan Sheekh, waxay soo dhaweeyeen madaxweyne Sheekh Shariif, waxay soo dhaweeyeen Prime Minister-yadii hore Soomaaliya. Qof alla qofkii danaha Soomaaliya, mabaadida Soomaaliya iyo wax walba Soomaaliya wanaageeda bay soo dhaweysaa community-ga. Tay walow kala duwanaan karaa, laakiin hospitality-ga iyo soo dhaweynta markay timaado Columbus waa number one soomaaha. Marka waxaan kugu soo dhaweyneynaa the heart of the United States, a place that we call home, called Columbus, Ohio. Welcome.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. وعن السلام يا دمانتين. ما دام الدد أجنبي هنا لتشو قاعدنا. إيو لأن يرير ير أنسلا يا هاي. لغة دا سومالي إن سنة أدو قرنين بعد عكف تمركا. أنا كنت أقول يا أمريكا إيه أنا سكوك الصومالي إيو iyo ingiriis labada waa sidii dad kasto oo meesha jooga ay ugu xun uga faa'iideysto warkaygan tirada badan. Thank you all for coming. It's a great pleasure to be with you. And special thanks to the organizers of the event. Particularly, I have to mention a few special persons. Abdunur Sheikh Mahmoud, my great friend and colleague, and Kousa, an extremely efficient and very resourceful lady here. I would also like to mention Phil Scherer, my former chairman of the Department of Commerce at Niagara University. Hadda waxa uu la qaybsado Phil Scherer wuxuu ahaa shaqsigii aniga I hayar gareeyay oo I qoray Niagara University. So he has a special place in my heart. He is the one who hired me to be a professor at Niagara University. Si waxaan ku kulanay yani waa taariikh dheer weeye dacamada ka sheekeyn karo, laakiin that's the person he is. Not only that, we found out that me and Phil share a lot of interest. Actually, even we have the same perspectives on American politics sometimes, so we debate it. So he's very special to me, and thank you for coming, Phil. Phil, waa rare, and خير كولومبوس هاي ويا هلكان كل شيء and وحان لها he was one of 12 or 11 10 and سيال بارا لا تورا لا مركز وقرن سنة مريك غف جوغو او مارك تي طبان عرور او مقرد مركا شن عرور ولي هاي and شن تيس عرور تا وحو شرد وقرد لغاي مضل كيب انو شن عرور لغا 25. Had they will cut Shirana, each one of them should have a field name in that family. Had the Halawa had a lay, he told me that he is looking to have 125 grandkids. Now he passed 25. Now the 27. So 27 times 5. That's what he's. So that's the person that Phil Scherer is, and it's a pleasure that you are here. It's great. Mentioned that Columbus, Ohio is special to me. This is the area, this is where I met my wife, Hoden. And I remember I came here in winter. 1986, my wife was at the University of Ohio at Athens, Abdunur Birachokte, and Kastuyuri is a grass panahay. So that's why I'm like, Gabriel Benz, the new in Ohio. And so, Malahanchirin, Athens Malaha, Airport Malahan. So always, Hadani Mado, they have to come here and pick me up from the Columbus. Airport. So this is a special place for us. And National Progressive Party, NPP. مرك لكن كي هدين دان جون جرينين كيس هذا second best بروتي البرتي and تاسو تاوي and I'm here today for this event. It's a book signing ceremony, but I've been talking about this now a few weeks, so most of you probably have watched my speeches in Sweden, in Minneapolis. So I will briefly talk about the book, but today I want to talk a different topic. And that topic will be mainly the importance of institutions in state building and nation building. Like in Marco Hore, I would like to say a few words about the book. Bogan, San Barbara Shagai, Umakorinin, Datka had the Choga. Of course, Datka the Choga, sometimes I have way. The book is not formed by, it's not formed by contemporaries, but for posterity, for future generations. Because idinka dadka hadda jooga ee Soomaaliya waa ka warqabtaan social media ku jirtaan waxa socda waa ka warqabtaan een anaguna su'aal u seedana een maala siyaasiyintu sir ma laho wax walba banaanka iska yalla marka mainly een waxa weeye dadka future generations ka ah inay waxuun ka ogaadaan waqtiga wixii jiray een aad baan u jecelahay in anigu runtii in aan wax ka ogaado wixii dhacayay Soomaaliya 1940s, 1950s, 1960s, 1970s and so on and so forth. Sidoo kale waxaan rabnaa 50 years from now dadku inay la socdaan dhalinyaradu the future generations Somalia, what did transpire in 2010, 2011, 2012 in those transitional federal governments qaabkay ahaayeen si u fahim garoobeen wixii dhacayay and behind the scenes. For example, Abdul Nur had عبد المنور مركا وحوها وزيركا وحبرشادة نوحنا وزيركا القرشين تا شروع حكاية قبل هذا ICG International Contact Group Meeting ولغو قمنا مقالة يوغاندا كامبالا ماشا أسوا أي شاكو أننا لسعونا إيكا سعوتي مرة بشكال دينا هذا كهالو إيو دادكي involved كاها لكن waxa ka socotay sheeka ah in prime minister ka laga qaado xilka prime minister farmaajo markaan ogaanay aniga iyo abdulnur waxaan aan ku gaaray inaan xasilo resign waxaan ixtiraa istikharaan tukanay waxaan idii maadi ay arintan socoto oo garan resign and unfortunately waxaan qaanay prime minister ka to tell him that ina u sheegantaas nagama u raacin u diid wuxuu leeyahay ana iimaanaya ma azil kartaa waxaan sanaa waxaan wacay nin la yiraahdo kulmiye oo joogay markaas qasulka ah jidda waxaan ku heshiinay inaan is azilo meel isku azilo aniga isagu israacno aan aadno cimrada soo cimraysano كبعد اسمه شغالي سي وزاره دح بشوك سو الله ما تعديد انا دا هو ست بلان لكن بلان كسا وما دين سكر سو بدري ايفنتشوالي انا برامستر كو كبحي ميرشا كبعدنا انا اي بيكام ذا برامستر مركا شيكوين كمركا بوغو اوبفيوسلي شيكوين كنوع عاسي وخي دعاي بيهايند ذا سينز waad ku ogaan kartaa wax badan oo dhacday Soomaali markaa ka dhacday laakiin de raayiga guud een waad wada haysaan oo waad qabtaan marka this is mainly as I said is for future generations to know a little bit about the history of Somalia in that particular period the book is is partly historical, partly autobiographical, and partly political. Inta baguye. Ukaalla ya tarikh yaro ah aniga dalashada yidi iyo san ku soo koray iyo waxa soo dhan dhor jeer baan ka hadin ku celinbayo that has no interest hadda and macna badan ma soo mareyso basically that I belong to a very nomadic family I grew up in a small city called Dusanbareeb I was raised by my uncle and Abdullah Ali Gas, Allah Haristo. And that's where I went to school. I finished my high school and from first grade to high school in Dusanbareeb, and then I joined Somali National University Economics Department. I graduated, then I became an employee of the Minister of Finance in Somalia, worked there for a few years. I became the director of Excise Tax Department. And then in 1986, I get a scholarship called AFGRAD, African Graduate Fellowship Program. And I came to to Vanderbilt University. I did my master's at Vanderbilt in economic development. And then as a civil servant, I have to go back to Somalia in 1988. I stayed there for a few months and then came back to the USA in 1989, June. And then I get married, I have kids, then and I already started my PhD program at George Mason University in Fairfax, Virginia. It was a good school. I was taught by two Nobel Prize winners, James Buchanan and Fenrir Smith, very good school at the time. Then I did a fellowship at Harvard Kennedy School of Government, where I did my, what we call CHO level of political economy. It's a postdoctoral program. And also got another master's in public administration. Then I worked for the state of Virginia as research and forecast manager for a few years. And then finally Phil found me. And he took me to, Niagara University, very good school. I'm very grateful what Niagara has done for me and for my family. And then somehow I took a sabbatical leave. You know sabbatical leave, what happened? When I got the sabbatical leave, actually, I got a visiting professorship at University of Niswa in Oman. I was visiting professorship. Then I talked to my son and I said, okay, hadiba mel desert ad adiso. Yeah, lama degan hada tagayso. Why don't you go to the desert that you came from? So instead of going and going to Oman University of Niswa, I went to Somalia, وتي عبد المشيري وحن وحن معلم كها جامعات كتار لبطلان كبعدنا وحن كبير برنامج دورنشي رجينا جوين نير صمد في صوماليا وقت جالس دورت دي وقت عبد الله يوسف بيهيد وحا هاي الجريي UNDP World Bank قيبتها حلا محمد حلا قيبتها الماكرو إيكونومي كلاستر and أيام جوجي and finally in 2010 I was called to join the government by my friend Abdullah Farmaccio. So then I became the Minister of Plan and International Cooperation. Still, I was on sabbatical from Niagara when I joined Markando Wizirka, Jaad Wali Kamitigidin. And once all up, I don't think initially I can so lab any. I said, Lavasaro, Hanson Marnay. Somali dad joogto de wad garanaysaa oo qarax iyo shidde iyo kul wax soo taan tiyatarka qarax ka dhacay baasoodan marka waxaan seeray hadii adigu isku yaal lamar ka timid dibdin baa ugu laaban and war xusuusta I was telling saaxiibada u sheegay markaan soo laabtay and baabuur yar baan maan soo qaatay oo baawte yarta hybridka honda insaad la yiraahdo baan baawkii hore aanu haystay wiilashayda midhaantood wadeen bay xoogaa ay ku ciyaareen markaas baawka aan soo kaxaysanayo soo kaxaystay starbucks baan idi baal waxaan jecelayahay chai latte markaasna laba sano baawr ma wadin baawka aan soo kaxaystay markaan fariistay oo chai latte cabay waxay u soo dhacay flashbacks inta wax la yiraahdo ya wixii dhacay xamar ka dhacay balaayadii shidadii boogay iyo walloriskii shidadii markaas weey markaan leeyahay don't go ha aadi meelba kula mar dambe ya la taa iska cad ya iska joog then sorry then waxa ii yaray on helay samarkaas inaan aado Institute for Peace and Security Studies oo ku taala Addis Ababa. I went to Institute of Peace and Security Studies in Addis Ababa. Actually, ayaguna sponsor gareey buugga inaan qoro, they sponsored to write the book. Marka anuu meesha iska joogo waa samarkii 2013 ayaa waxaa soo dhawaatay doorashadii Puntland. Marka dadka waxay leeyihiin war ma reera saaxiibanahay ula shaqeynaya soo wacaya meeshii doorashada ka socota waa fiican tahay chance baad leedahay maad aniga marka waan diidi waas adkeen intii hore dhan markii dambe laftiga xoogaa la soo galay marka I want to justify myself saan ku tegi lahay la meesha ol waxaan idin baan waatan ka gaar inaan tagin meesha marka ana been soo sheegay waxaan leeyahay may wallahi yaa laakiin xamar garowga xamar ka duwan tahay yaa so I'm just in my mindset ayaan rabaa inaan u bisleeyo inaan ku laabto meeshii dibta badnay finally I went and I ran as a president of Puntland in late 2013 and then I won and I started my tenure for 5 years at the Puntland. Hopefully the book of Puntland will come out at the end of next year, inshallah. I'm just writing now. And marka wuxuu dhamaaday, my tenure ended in January, this past January. So now I came back. When my options were to do next, حزب ما سبينا we'll see how far it goes. Okay, so as I said, the book is mainly some biography. So you listen, in that some way, I need a tarikh layidu, tarikh badan marihi. And like in Buga, you will get detailed information of what's going on. Chapter 1 of the book talks about growing up in Somalia. And chapter 2 talks about graduate students in the United States of America and the civil war and the crisis that has overtaken Somalia in early 1990. Chapter 3 talks about my return to Somalia, Kampala Accord, transitional federal government, and so on and so forth. While chapter 4 talks about my tenure as a prime minister, creating the government, cabinet making and governing in a time of famine. You'll read about it. It was a man-made disaster because we destroyed the environment and therefore desertification has taken place in Somalia. Then lack of rain, and then and so on, and the famine, and so on and so forth. It talks about that issue. Chapter 5 talks about bringing the stakeholders together, establishing the protocol. Somalia, we have different stakeholders. We have regional governments. We have the parliament. We have the government. So bringing these people together, and most of the time, they don't see eye to eye. There's always a problem between the president of Puntland and my president Sheikh Sharif. Always problem. A problem between the parliament and the executive branch. So bringing these stakeholders together was a challenging job. And what has taken place, you read it also in chapter 5. Chapter 6 talks about the roadmap. I was given 1 year, and the roadmap was mainly. A roadmap basically means going from one place to another, okay? From one place and going to the destination. And the destination was to have a parliament in August 2012, to have an election within a year. We have to make an election within a year, and a new government has to take place in August 2012. So that 1 year, we have the roadmap, and the roadmap basically was a benchmarks and timelines for specific jobs. We have to write the constitution, we have to liberate the country from al-Shabaab, we have to stabilize, we have to deliver services. All this has to take place. So each one of these tasks has a benchmarks and had a benchmarks and timelines. So we have to meet all these deadlines. For example, one of the roadmap was the writing of the constitution. I was appointed in June 2011. In the roadmap, February 20, we have to have the first draft of the constitution. April 20, we have to have the final draft of the constitution. August 1st, we have to put into a referendum. Not public, a popular referendum, but through constituent assembly. So all these were benchmarks and timelines that we have to meet. And to be honest with you, without the roadmap, without these deadlines, without these benchmarks and timelines, nothing will have, no development will have taken place in Somalia. Chapter 7 talks about the national theater bombing, which was also a turning point. You read it in the book. Chapter 8 talks about the new government. Hassan Sheikh electing the election, and then Hassan Sheikh came to power, and that's where I ended my friend, a good friend of mine, nin Allah yahsoo wada kornay oo garanaysan Saad Shildon, replaced me as a prime minister, and then I left Mogadishu November 2012. So that's the whole what the book is all about. Now you read it. I want to barra bela nikata so or the idin how baan u sharxo. Lakin today I want to talk about a different issue, which is what I call the importance of institutions in state building and nation building, and our quest for a peaceful and prosperous Somalia. Now, waxa way heykalka yani type of institution is a country has makes all the difference. So a institutions and the type of institutions a state has is what makes the difference between a great country, a great society, and what Edward Banfield called the moral basis of a backward society. Basically, marka society ay noqoto backward, we try to justify our predicament. Dib u dhaceena iyo waxa naga xun oo dhan ayaan qiiq u sameynaa. Laakiin runtu waxa weeye sababtaan u leeyahayna waxa weeye institutions maxay u wanaagsan yihiin hadda inaan ka hadalo. Sababtu waxa weeye annaga dowladdeedu state-ka ugu dumay. So now we can start from a clean slate. Haddaan bilaabi karnaa new institutions. So therefore, the type of institutions aan maanta dhisnaahi will be what makes the difference 50 years down the road. ayaa keeni karta inaannu haddana konton sano ka bacdi dagaalka la galo iyo inaannu konton sano ka bacdi Soomaaliya ay noqoto waddan fiican. It's the institutions that makes the difference. So we have to be very careful today. The type of institutions aan dhisanayno samaysanaynaahi waa inaan maanta ka fiirsanaa. And this is the best that we can leave for the future generations. Establish good institutions so that the future generations will not go through the same difficult times that we went through. Example, this country, we came here, we are prospering. Congressman Yelani in the women's Yelani, Dagalabon Bakasamay said, Haban Kubarane, we came to this country, the USA. The greatness of USA is not by default, it was by design. And the reason is because it happened, the founding, the Americans here who live here for all their lives, they may not understand, but they will hire a far-sighted founding fathers. They have the Jeffersons, Thomas Jefferson, they have James Madison, they have Alexander Hamilton, and so on and so forth. And they have some state institutions, a constitution, Bill of Rights, Federalist Papers. All these, when you look at it and you read it, okay, we had fahmay samarka wadan kani inuu noqdo waxa uu yahay waxa sal u aha base cas institution or state. That's what made the difference. And hadii kala kama duwanaateen, and well, USA will not have been different than Argentina or Brazil. They are in the Americas, don't they? Okay, now arinkala marka, there's another thing that really also matters, which also goes back to Jefferson, Madison, John Jay, and all these people who happen to be the founding fathers of the USA. And that is the leadership. Leadership matters. Constitutions are very important, but also to some extent, the type of leadership also matters. How does it matter? Give you an example of two countries, Singapore and Democratic Republic of Congo. One was led by Lee Kuan Yew, a dictator, and the other one was also led by a dictator called Mobutu Sese Seko. Both of them dictators. But one was a development-minded dictator who established good institutions. And the other one was corrupt, bad dictator called Mobutu. Singapore has a population of 5.6 million people. Zaire has 87 million people. The GDP of Singapore is $324 billion. $324 billion. The GDP of Zaire is $9 billion. Imagine 87 million people producing 9 billion and 5 million people producing 324 billion. The GDP per capita, each individual per capita of Singapore is 57,714. The GDP of Zaire is 560. Qofka Mareykanka, qofka Singapore waxa ku soo aadaya $27,000. Marka la soo qaybiyo population-ka iyo waxa soo saara. Zaire waxa ku soo aadaya $506. Now, you might say, okay, Singapore has a resource, Zaire, no, the opposite. The land mass of Democratic Republic of Congo is 905,400 square miles. 1 million square miles almost away, Zaire, DRC. Singapore, 278 square miles. It's not about natural resources. Democratic Republic of Congo is the richest in the country in terms of natural resources. They have everything you can think of. What does Singapore have? Nothing. Singapore is one city. What's the difference? Some people is the color of our skin. The difference? What is it? Is it because of religion? What is it? Is because of the type of colonial power or high state? The Belgian high state, the high state in Greece? Is that what it is? No. Two things made the difference: institutions and leadership. As simple as that. Okay. Now, Daiwe di Samarka, what type of institutions will Ali, Abdulwali Ali, recommend for Somalia? Ha oran lahayt. Ge. Ko. Mid awar hasu hawaye. Number one, in anu samaysano, a small but efficient government. Mindset ke, Somalida, oo ah in aan a big leviathan government in aanu yeelanahay is wrong. Waxaa la yidhaahdaa a government big enough to give you everything you need will be a government big enough to take everything you have. Dowlad xoog badan oo ku siisa wax kasto aad rabtaahay waxay noqon kartaa dowlad xoog badan oo waxa haystana kaa qaada. Waxa u baahanahay marka dowladihii kala dambeeyey Soomaaliya xoogga badnaa oo dowlad wax walba lahayd oo dowlad wax walba ahayd way naafici waayeen wayna duwayn. Marka waxaan xasuustaa dowladda kacaanka markii revolutionku waxay qaateen a communist government, socialism baan qaadanay, and دولت وحل بويلة ورثة. They nationalized the banks, the insurance, everything. Even وحال الله هين وكالة دركية معونتا وكالة دهرقية سامها وكالة دقناعسيقة وكالة دمحالي هذا. So وحادتك شعبك موقع بانية قفكم موقع بانية وقتها شعبك وركوا حاسس ده الله ذلك يا عبد الله على القاس وما كان وياك أنا عبد الكريم الرئي وجو قامش وحكم مشتري كان بلا وحكم مشتري شيء سكرت إيو سيجارك مركا سكرت سيجارك من ده وحاله ورتي إنش من ده حقاطي وكالات دي حاله إنشري مربولي سيجار مركا عدوا قصور دعم وقتها eventually he became an employee of the وكالات جناسك لفتي جدي ولا ورقتي عرفت يكرنا بذي وحكم هذا مركا waxaan u baahanahay dawlad yani wax walba nasiisaahi waqti bay shaqeyn kartaa laakiin waligeed ma shaqeyn karto so we have to be very careful and mareekanka aan soo laabano what does the government own in america dawlad maxay halka mareekanka dawlad maxay leedahay ii sheega dawlad mareekanka ahay waxa ay leedahay oo ayadu ay leedahay ma beeray leedahay ma warshaday leedahay no in america all the government ay daas waxa weeye they own the post office and the military defense yeah there's an old saying waxa tiraahda all the government has to do is to defend the country and deliver the mail fahmisa sooma laakiin arin kala jirta marka waxaa jira publicly provided but privately produced hadda tangiyada iyo diyaaradaha dabaabadka iyo waxaan sawaariixdan iyo moodulada sameeyay mise kamera private sameeyay laakiin dawladdu un baa galan karta diyaarad jet ah oo waxa duqaysa dawladdu un baa iibsan karta tangi laakiin tangiga laftigiisa ogaada dawladdu ma sameeysee shudeeday waxa sameeyay company private hospital. The government delivers health services, Medicaid, Medicare, this and all this. Lakin daktarka u tageysid adiga hadaad Medicaid ku jirto ama Medicare ma dawladda mushruftaa mushaar siisa. Ya? Maya, service kale ku provide gareenaya dawladda. Publicly provided but privately produced. This is what we need. And the reason why Phil is an economist, well, he can correct me if I'm mistaken. The economy is about four words. People respond to incentives. Had that incentive chirin or qofku isagu wuxuu sameeyo produce garayo u san keep garayn karin, why will you produce in the first place? Makes no sense. Therefore, let me get back to what I said. Number one, if small but efficient government. That's number one. Number two, we need a market economy. Market economy, or let me tell you something. Somalis are inherently capitalist. dadka Soomaalida ahi waa burjuwaasiyiin waa waxa weeye capitalist why we waxaan anaga nomadic society marka miyiga joognay oo war indhi in xoolaha dhaqanaynay wiilka reerka waxa lagu xudun waa la xudun xudun ma taqaanaan ya neef baa lagu xudumaa waxa weeye wiilka waxaa la yiraahdaa geela waxaad ku leedahay qaalintaas gabadha waxa la yiraahdaa ariga waxa ku leedahay ridaas look at an early age waxaa la barayaa qofka ownership iyo private property wiilku marka geela wuxuu u ilaalinayaa inaan qaalintiisu dhibin laakiin at the same time geela dhan buu ilaalinayaa gabadhu arigeeda way ka taqaanaa rideeda laakiin ariga dhan buu ilaalinaysaa so this is a way at an early age that we will inculcate Yeah, in the heart of the wilka iyo gabadha the ownership and the importance of private property. And simply, that's why it's still capitalism, market economy is surviving, and that's why socialism collapsed. On the other hand, if you look at every country or man developed ah, private market economy. Hasuqiyastan, the difference between East Germany and West Germany. How do you say what German maha? So that's when die school mugara so my no good stay off in our umray, no aha marate ulit. The difference between South Korea and North Korea, the same people. من دوا مدور ودن سنتها من دوا شد مي سوارتين أو ده سامسونج بيحاول دوا ذاتهم كله أرابته ذا قالك دوا It's the same people, the same religion, the same color, the same skin. It's the institutions and the system that they has taken. I don't think we have difference كسبي. إن أنا مركز دوا أنا أتكلم ده يا نامرك يا أكو ده يا نامرك. Moreover, waxay u badan yihiin wadamadaasi horumaray oo ka joogtaan uu ka mid yahay inay ka yihiin more democratic oo ka fiican yihiin. Adiga marka haddii lagu yiraahdo wadan dib u dhacay, even ka soo qaad laba wadan oo basket case waxba aan haysanin oo poor ah oo midna uu yahay dictatoriyad, midna uu yahay dimuqraatiyad, ka ku noolaanaysaa? لو أن هرمر لفت قوة ذاتي ما عدو أو من نقوية هاي ديكتاتر من نقوية هاي هرمر ما عرفت أي حالي هذا ديمقراطية كيكون أرانسا ديمقراطية أرانسا وركا it so happens that those who are developed are basically capitalist market economy countries but also more democratic than the rest. And نتذكر أنا قد دين تين الشيخ يقول عبد النور صار الشيخ واقع الشيخ يقول حضر ويدا عم بركه و كبد وسد لك نبي قال إنه وحو على الله سبحانه وتعالى وحو أها تريدر كان عصده أها دين تونا ملك استوى كوفا لنا إذا كان عصيها What I'm saying Phil is our prophet was a trader He was a businessman. His wife, Khadija, yeah, was a businesswoman. Gracias, Allah, وحده ذا من يقول دعية وبركة يسيء. So that أنا وحنا نور شيء سام مركا. إن أنا أدنو not communism يا قشن يا بلاي إن أنا أدنو ما أدنو ما كده economy جراس إن أنا أدنو. Okay. والله بو institutions efficient but small but efficient government market economy second mid waxa jira aan laga compromise gareen karin wa freedom and the protection of the sovereignty of the individual co political freedom is very important man nagaan anagu kuma culture kaas kuma no korin هل كان وقت ما دين لكن كله وفهم سنتي what that means basically freedom of assembly freedom of association freedom of choice freedom of speech all this هل وطن كان that people took for granted is very important so the individual has to be free has to be independent and should be without restriction وحيد الدين تو نو دي سمويان قفك سوى حر ولا شيء وانا سوى حر اجرا مرك لا قصوا تقى political freedom كا economic freedom what's also more important is the civil liberty of the individual وانو ترى independent media although America is losing that now وانو ترى independent judiciary protection from police terror unjustified imprisonment the rule of law existence of the rule of law protection of their private property, equal treatment under the law, equality of opportunity. قلنا دكتك قارنا إسن لو أو قلنا إنه وح قارا سمايستان قارنا إن لو ديدي. Freedom of travel. قفكو إنه مشو دور تيكرو كنو ران كرو دقي كرو. All this, يعني you read in the literature, you'll find it. لكن هو مهم. وأنا إيمان دورا مركز هاد إيمان إنه أرين كلام إيمان دورا أن كسي حل دورا. لكن هو حوي النجا وأنا برنا culture كأه قفكو إنه free يعني. قفكو إنه لا أقلاده. حتى free. الما مركز كورين النجا واركته. ما أقلاده دبيد لما صوب إنه لما هذا الله. قبلنا حلينا يا عموس. ناقور بدن ما في غني. So she cannot express herself. ويل كو حليه والرجل هو مش كو حليه المحكوك يعني أول كت. No. At an early age we have to why and لارت تكملشان يق يقو يربي volunteer جرينا يعني they learn volunteerism they learn مارك تي وحليه رادو and دورشو مارك تي class president all this هو يران تا أيه كبرنا يعني الديمقراطية دا the freedom of expression and so on and so forth. We have to learn that. Na ilay harbu na qadiga qofku soo xor u dhashay we have to have that freedom should be waxa noqota sovereign way lama taabanka. And by the way all these freedoms aan ka hadlayo mid aan diinteena ogolayn ma jirto. Waa isan riixay. Ko. Tan kale and waxa la yiraahdo decentralization of government power. Had مثلا there are three types of decentralization of يعني powers ka Soomaaliya da aan ka fakarno. Mid waxa waaye a centralized unitary state. Dowlad xoog badan oo dowlad dhexe wax walba ayadu ay xukunto. Okay. Waxa kale oo jira waxa la yiraahdo decentralized unitary state. Well, unitary state, like to some extent, we have a decentralization of power, or gobolada states who have some sort of power. Then you have a federal government. This country is a federal republic, USA. I will come to it. And finally, you have confederacy. Te didan ayagu ah. Marka hadaa eegto confederacy iyo a highly centralized unitary state are two extremes. So in between you have federal government. So anugu marka dadku yani wa ku ciiriya I will repeat it again and again. Somalia we opted for a federal system. We have to abide by that. When I'm saying aqballa. And I will come to it why it's important federalism. وحالي أنا مركز صومالي فدراليزم كيدو قبيل بو سو بدلي بلار هربا أبداً ساود وست هربا أبداً جبلار دطبا أبداً قلمو of course that's what it is ساقابك أكلا دقنين بان نوع عاسها لكن as I said many times عدن لغو مخص مسائنا يأحاتو مثلا واقر واحد جيري جيري صومالي سديد قبل لو قولوا وقوية يلح قبلوا كونفر لماذا قبل وقوي ولا أورنجي وقوي بري وقوي قلبين يا إن النقطة وهذا حسوا لأن أي شيء قطع أي كتير صور السنة جايين إن لقيت لقوا قبل هل قبل النقطة ملتا كلام إحنا غنيا ملتا بنغنيا كو إلا يرى هذا قبل كهر ولا أورنجي وقهر ما شرتي ولا أورنجي إيه مدو كل سكدر which is my today وحل يرى هذا بنتلان إيوه قلمدو إن هيران يبنادر تهرى الاسكدر إن آلتا تشوبة يباس جبال الاسكدر أوكي استيرا فدرال بيغر استيتيس ملتاي كلاين أو صواب حي صوما مركا كما خاس بنين سيدا هادا وحيين أي أحادان مرغور دلتو حمدير يا إلاذية أو يرا هذا وحي وحي نغضين كلاين فدراليزم On the other hand, we have Ethiopia next door neighbor. They have a GDP growth of 10% a year, but they also have what we call ethnic federalism. The Amhara have their own state, the Oromo has their own state, and so on and so forth. سلام على جارميا. مركا إننا نقول حرام تاني مركا قابك أنو نظام كأن قادنا إنه it all depends on us. How many bows will you will be resting and vested in the federal government, and what type of powers lasina ya federal states? And federalism kana, if you read the federalist papers, or ay qoreen niman kan hada mathalan American ka Hamilton iyo John Jay and James Madison. James Madison was the fourth president of USA. Alexander Hamilton was the first Treasury Secretary, and John Jay was the first Chief Justice. And they wrote these Federalist Papers. Why? Because, as I said, the most important thing is the freedom and the sovereignty of the individual. And because the government has a monopoly power on violence, okay? How can we reduce the monopoly power of violence of the government? And how can we protect the sovereignty and the freedom of the individual? Marka waxa la yiri hukumka iyo awoodu waa inaysan hal gacan iyo hal shakhsi iyo hal gobol midna aysan u gelinin. So we have what we call the horizontal separation of powers, where you have the executive, the legislative, and the judiciary. But Hamilton, Madison, and John Jay waxay yiraahdeen the power of the state should also be vertically divided. So you have the federal, the state, and the local. حسنا وحا لو جيدا وحا وي انا عندك الصمادو انت هس قبيل بانك هذا الله هنا وحاربنا دوتكو اني كلا النفسان دول قارة يا شخص قارة That's the whole point of federalism. Nothing more, nothing less. That's why I marka waxa ku dheeraaday raala ahada waan iska soo gabagabeynaynaa I have chosen that arinta maanta ka hadlo laakiin intaas hadda ku joojinaya wixii su'aalaha qabtaana waan idinkaga jawaabayaa aad u mahadsantiin thank you for coming.